Sasafikele sesikhathi esingaliwayo esikhathi esihlale sesilangazelele njalo ke isikhathi sami lesihlanu la sithi khona ke iLeadership Academy sithi deep calls unto deep uyazi ke mase kufikele lo sokulana namhlanje ke sithi sihlukanisa inhloko nesixhande ke osokulana namhlanje ke uyazi ke nawe ke ngisadingi nami nokum introduce ubaba uBishop SP Msomo ohlale sinamululela esifaka kule zinto ezijulile ze leadership and I believe ukuthi empilweni yakho uyishintshile impilo yakho and ukhona okutholayo ukuze impilo yakho ibe ngcono. Baba sikwamukela osukela namhlanje.
Ngiyabonga. Thank you. Siyabonga kakhulu nami kwemukela.
Kuyibongela thina. Siyayitholela ke ukuphila, siyayitholela injabulo, siyayitholela ke neke ulwazi olusiguqulayo nolusishintshayo. Ushintshe into eyiningi nendlela esibuka ngayo izinto. Iphiwo zikamoya, iyithelo zikamoya, iyikhali zikamoya. Hheyi, same sanizafunda ezinye izinto kula masonto adlule nje. Hheyi, Nkosi yami, umuntu utholile.
Siyabonga uma kuzwakala.
Kuyazwakala.
Thank you very much.
Nabasazobona nje sijikjela nama-clips there and there ukuthi nje iziqheqhe siyihlanganisa, siyibeka ngaleya ndlela leyana ke. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu baba. Osukela namhlanje usiphatheleni baba. Noma ubingelela abalali bethengisane ngangena ngalelo khiya ukulangazelela kakhulu.
Sicela ukubingelela.
Yes.
Kambe nelihle lenkosi uJesu. Khona ngikuphethe kukhona. Ngimini manje isikhwama ngazi ukuthi ikuphi engizokukhipha.
Angazi ukuthi indaba kathi umgodla kodla.
Kusho ukuthi kugcwele.
Kugcwele kakhulu.
Kuningi. Yongibona kulo ngibheka phezulu. I'm looking for introduction because introduction is very important.
Yes.
It hits the tone for the whole conversation.
Yes.
So ngifuna ukukhuluma ngo angifuna ukufundisa ngo Gideon.
Okay.
But I want to take my example from uGideon.
Okay.
Ngoba ngizama ngawo wonke amandla ukuthi abantu bangasho ukuthi ngifundisa iBhayibheli.
Okay.
I'm simply taking what God gave us.
Okay.
Ukuthi umhlaba wakhe siwuphathe kanjani.
Okay.
Sibone ukuthi uNkulunkulu ikupha angafuni sikwenze, ikupha afuna sikwenze.
Yes, yes.
Nakuphi esikusabayo ukuthi ngeke sikwazi ukukwenza. Athi yena ngikhona.
Okay.
Because umahluko phakathi kokufundisa kwethu ngeleadership yokuthi ngale kuthiwa hlakanipha.
Okay.
Ngale kuthiwa iba nesibindi.
Okay.
Kodwa ngalaki thina kwi-kingdom kuthiwa noma ungaba novalo noma ungacabanga ukuthi awufundile the difference is that nginoNkulunkulu on my side.
Yes.
Angithi yabo.
Yeah.
Unetendency yokuthi uyamthanda umuntu ofile.
Okay.
Ukuze angene aphile kuyena abese sebenza kuyena umuntu athole icredit.
Okay.
Kodwa kube kuNkulunkulu obeyenza. I hope you be right. Anganomi
yes. Ano izwakela. Ibuyisa indaba esikhuluma ngayo last week ngoMoses.
Yes, yes.
Ukuthi uNkulunkulu vese kuba nalento ebakuwena. So that uNkulunkulu ezobona lesamandla kuze kuvele ukuthi uyena noma nawe usutholile lapha. Sithi nje akekho ufana noMoses kanti uMoses ebenamali uNkulunkulu wafaka into yakhe.
Wafaka into yakhe.
Izwakele kahle.
Ya nullify amalimi. Angithi yabo. So ngiyayithanda into esake sayixoxa ukuthi thina senze imistake. Sathola iBhayibheli salifihla esontweni. Yeah. Bese siyahamba ke linenhlanhla iBhayibheli kuma cellphone ngoba ama cellphone ahlala ephaketini lethu.
Yeah.
Kodwa iBhayibheli lisephepheni. Lihlala ekhaya or lihlala esontweni. Akwenye indawo abanye abawathengi bawabekelwa kuma pews afika lifunde kwi pew aqede alishiye khona lapha ihambele. But this is life.
Yes.
IBhayibheli is life. Yabo.
Kwaze kwasho omunye ngelinye ilanga wathi khona ama airports ekuthiwa nje ungalivezi iBhayibheli lakho. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga 2013 umuntu wayekwa Israel. So angithi khona iDome of the Rock ngala bese kuzoba ne-wailing wall.
Ne-wailing wall. Yes.
So mangalana kushuthi owayes lokho i-tour guide. Hey, don't say iBhayibheli sifundele iBhayibhelini ukuthi la kwakwenzeka ukuthi kwaqhamuka umfana omncane nje wePalestinian wathi awuvumelekile ukuphatha iBhayibheli. Please ngicela uyifihle leyo ncwadi ayidingekile la. Just imagine ukuthi ke balazi ukuthi ninamandla angakanani iBhayibheli.
Yeah, bayalazi. One nurse ebisebenza khona lapha eMiddle East. Yasho yathi I am a Christian. Basebethi okay, you can bring your Bible. Kodwa lingabonakali endleleni. Angithi yabo.
Ngiyayisa le.
Ulifake ekhabetheni lakho endlini yakho. Never go out nalo, never talk to anybody outside ngalo. Thina as Christians we don't know how powerful the book is.
Yeah, yeah.
Angithi yabo.
Yes, yes.
I keep on relating Google lo le communist guy ethi ama Christians ukuba ayayikholwa lento asitshela yona ukuthi khona umuntu owafela yabo wavuka kwabafileyo uzobathatha abasezulwini. They would be behaving better than they are behaving now.
Okay.
To them ungathi story nje inganekwane abasixoxela
novele.
Yeah, yeah. But namhlanje I just want to talk about ukuthi uma you are a leader ngiqale lapho.
Okay.
I don't care where you are. Let me just use that word. I don't care where you are in life. Geographically, financially, educationally, whatever. Angithi yabo?
Yes.
I don't care where you are, but there is something ebekwe kuwena ongakayiboni ekwenza ube novalo.
Okay.
That is why mhlawumbe eBhayibhelini I love this quote angazi ngiyibale lezi zinto kodwa sengizwa sibaningi sisho my life.
Okay.
Kodwa nama ngazi ngiyibale ethi there are 365 fear notes in the Bible. Okay, right? I believe it.
Yes.
Yeah. I believe
it.
I believe it. Meaning akasho ukuthi ungesabi makwenzeka ukuthi. Ungesabi mawehlelwa ukuthi. He simply says fear not. Yabo. So it means ngifuna ukuqala la usaba khona when everything else says you have been defeated.
Okay.
When everything says ayikho into ongayenza. So I'm going to talk about Gideon.
Okay.
Yeah. Indaba kaGideon ngifuna siqale nje kuqaleni ukuthi how important it is to use izwi likaNkulunkulu as motivation.
Okay.
For your leadership.
Okay.
UNkulunkulu goes and takes somebody ozozwa mhlawumbe mangiqhubeka ngiya phambili ngikhumbule ngikhumbula lezo zinto. Okokuqala abantu bakwaIsrael bagudlukile kuNkulunkulu. So mabegudluke kuNkulunkulu inkinga eyenzekayo is that mawususuke kwi, can I just use this, mawuke waphuma kuma boundaries a kingdom.
Yes.
Okay. Then you are not safe.
Okay.
Outside.
Okay.
Awukho safe ngaphandle mawuhamba uxoshwa abantu bakwi kingdom ngaphakathi.
Okay.
Bese uyabaleka uphumele ngaphandle njengoDavid owayexoshwa uSaul.
Yes.
Angithi yabo.
Yes.
Waba safe.
Okay.
Philistine. Angithi yabo. But if nina as a nation decide ukuthi i-kingdom kaNkulunkulu siyaphuma kuyona, sizosebenzisa indlela zasemhlabeni.
Okay. Sure.
Then you are open to abuse by other nations. Ngoba zona zikwi-kingdom yazo.
Okay.
Inina eniyama foreigners kwi-kingdom yazo. Mawuyikholwa uyi-foreigner kwi kingdom ka Satan.
Yeah.
Mawu Israel uyi foreigner kwa Egypt uyi foreigner e Babylon. So you've got to be within the ma boundaries.
Yes.
e kingdom kaNkulunkulu. noma ungaba in the physical end ye kingdom kaNkuluNkulu, but if you don't live ngama principles akhona usuphumile, usuphumile. So ukwi danger ngoba ngizokhuluma la ngo Gideon.
So ngamanye amazwi, if you are in the kingdom with full protection,
full
your government.
Psalm 91 angithi. Psalm 91. Deuteronomy ban yonibusisa uphuma. Yes, Deuteronomy 28. Adam no Eva banele baphuma kwi kingdom, bese ngaphakathi kwi kingdom bahlala kodwa sebephumile. Angithi yabo uNkulunkulu, then he took them out physically ngoba basebevele be out. Angithi yabo. So basebengena enkingeni. Ulokhuzana ubani umfana wabo uKhayini, wabulala umfo wabo, kwabekupha ukuthi akabulawe inombani ohlangane naye, wayikhalela kuNkulunkulu, wayesethi ke akangabula wamuntu, kodwa he was banished from the presence of God. Angithi yabo. So you've got to be careful if you are a leader. You must always kukhona into engangayibona emoyeni, kodwa I don't think it's right here. Kodwa ngizoyibeka ngenye indlela. Okay, ngizoyibeka ngenye indlela. La ngaphandle abantu bayabusa, babusa ngoNkulunkulu babo.
Okay.
Angithi yabo?
Yes.
So if wena uzophuma uye ngaphandle uya kwi terrain yabo. La be free khona.
Okay.
Angithi yabo? So uma uya khona kanti usuphumile, uzomfica loya, ngizosebenzisa amagama abazwa understand, uqhihile. Angithi yabo? Ya, ugqabile, uyesabeka, unamafuthe engonyama la. Angithi yabo? Mawumbuku uyaqhaqhazela. Angithi yabo? Mhlawumpe unenyoka, uthi mawumbheka ubone ewupoison.
Angithi yabo?
Ya. So as a Christian, if we are going to take this book into our lives,
okay,
we've got to believe lento. Ukuthi he may be a snake. Angithi yabo? He may be ibhubesi. But you know ukuthi there is a greater snake eyalengiswa uMoses ehlahleni. Angithi yabo? So you must never get out. Uma eza le eyalenge esihlahleni izoyidla leya yakhe, noma ngabe kuthiwa baningi kangakanani. Uma efaka amafutha ebhubesi ekhanda, we know ukuthi thine yethu inkosi is the line of the tribe of Judah.
Yes.
There is absolutely nothing.
Exactly,
you see,
yeah.
You see, if you are in the kingdom, you are guaranteed to win. You are guaranteed to win. So
singakhonjekthiwa singaphezulu kwabanqobi.
Singaphezulu, ngiyalithandela isiZulu sithi singaphezulu, we are more than conquerors. Angithi yabo?
Asilingani ndawo.
Yeah. So inhliziyo yami ithi noma ungayifica phi, if you can remember who you are. Mhlambe let me just make an example. I didn't know why I loved T.D. Jakes so much. I think kwaba uBishop wam for over 10 years.
Mm-hmm.
And then ngakhathala ngoba ngase ngimazi ukuthi uzothini.
Okay.
You see? And then later I felt mhlambe after 2 or 3 years, 4. And then I went back again.
Okay.
And then I started listening. Although sengimazi ukuthi uzothini. I didn't know why uNkulunkulu angenze ngazi ukuthi uzothini.
Okay.
Actually God was teaching me ukuthi i-message ngiyayifaka kumuntu. You see, that man can't change.
Oh yeah.
Because ngifakile i-message.
Yes.
That man can't change noma ngabe ufuna ukukhuluma kanjani. Ngeke athathe i-drive yakho.
Okay.
Yangithi yabo, uzothatha le nto engiyifake kuyena
kwi-drive.
Yes, elodwe kuyena. So now I do understand. Yangithi yabo. Okay, right, as now if you move out of indawo obekwe kuyona, which is the kingdom, then you are fooling yourself. Uma uzolwa nabo, if you can, like Elijah, babizele entabeni.
Yes.
Because singabasentabeni. Angithi yabo? Kodwa if they force you, kunge wena oya kwivali. Kodwa if they force you to go to the valley, you can go to the valley ngoba bazothi bexoxa bethu uNkulunkulu wakhe unamandla in the mountain, is not the akayena uNkulunkulu wevalley. Angithi yabo? So uma bephoqa ukuthi uye kuyivali uNkulunkulu uzokwehla nawe aye kuyivali noma ngihambe egodini lethu zilokufa angiyokwesaba kube ngoba wena unami. So you are safe even in the valley. Now there are things okufuneka okufanele uyifake kwi hard drive yakho. I hard drive angithi.
Yes, hard drive.
Okay, right. Uyifake kwi hard drive yakho. Ziyaziphumela ngoba zisaved.
Oh, yeah.
I shall write your name, your lobizwi lakho enhlizweni yami ukuze ngingoni kuwe. Angithi yabo right ke asiye ku Gideon. Gideon. Iseka ama circumstances akhe ayethi ayikho into eniyona Israel. Even your God is not there. Mangifunda le ndaba kuthiwa babe tshala benza yonke into kube kuhle but bathi ngesikhathi sebezovuna ama midiane wonke eze neinkomo zawo eze neimbuzi zawo bese befike bezohlala la bavune badle benze yonke into nezilwane zabo zidle la. So in other words, they were absolutely nothing as a nation.
Okay.
All right? So we're talking about umholi, yabo? So that's why ngithi they were nothing as a nation because kufanele kuqhamuke umuntu ozosolva le nkinga. The last time see nawe sixoxa la sakhuluma ngendaba yokuthi into eveza umholi i problem. Angithi yabo? So you can't just go to school and say, I want to be a leader. Ngifuna become leadership. Ngifuna BSc leadership. You can't get that.
Yeah.
You can't get that. Lokuzana, leadership is there. It's in your drive. It's inside. Kodwa it depends ukuthi yini efakwe kuwena. Ngoba ufakwe la, ngoba uNkulunkulu uyayazi impilo yakho to the end.
Okay.
He knows ukuthi uzohamba la and yonke into ikwi hard drive yakho ezovuka as you go. Angithi yabo?
Yeah.
No matter what is here, ukuthi uyasaba ama circumstances athu ungeke uyenze, kodwa as you move on, lento izoqhamuka. Kukhona okunye ku-extra futhi okubuye kuqhamuke ngoba okay, ngizofika God. Right, number one, abalutho.
Okay.
Bayatatazela, bayesaba, bayazi ukuthi makufika isikhathi seharvest. I-harvest yaba izokudliwa yibona.
Okay.
Izodliwa abantu abazobacindezela. Isizathu siyaziwa kodwa we hardly take responsibility or accountability for ama mistakes ethu. Akazange uGideon athi sihluphe kanje ngoba sashiya uNkulunkulu. Angithi yabo? Right. Uyahamba uyoqasha. Uyabhula. And then suddenly uqashela ama Midian ukuthi uzobhula afake njengoba ebhula kwi wine press ebhula ukolweni kwi wine press. Angithi yabo? Uyabona ukuthi uyadukisa. Udukisa umqondo, usebenzisa inqondo yakhe ukuthi singenza kanjani ukuthi sidle. I don't know why God chooses him. Ukuthi akasitshele ukuthi he ubhula ukolweni kwi wine press. Ngiyacabanga ukuthi iwine kwa Middle East lenziwa kwi winter kodwa ukoleni uvunwa kwi summer. So obviously mayeya kwi wine press akekho umuntu ozombheka khona ngoba kuyaziwa ukuthi akunamuntu lapha. So usoba nayo imali. You see, we do try to solve our problems, eh? Angithi yabo. So wa figure wasebenza lapho. Suddenly the angel of God. Okay. Okay. Suddenly the angel of God yafika yahlala esihlahleni sangakubo. Sika Joash. UJoash ubaba wakhe. So it means Lengelosi is coming. He has found a person emfunayo, emdingayo for this time, right? Mawuyibheka ke Lengelosi as you read. Lengelosi uJesu.
Okay.
Angithi yabo. Njalo nje makuthiwa khuluma ngeangel of the Lord, you must know ukuthi kukhulunywa ngoJesu. Into engifisa ukuthi ngiyibeke la is that you are so important that uNkulunkulu sends the angel of the Lord. You are so important like Moses. The angel of the Lord eyafike yakhuluma kuyena. although it is the angel of the Lord, he says ngingunkulunkulu, iyayi explain ngingunkulunkulu ka Abraham, ka Isaac, noka Jacob. It means I'm not just an angel. I am the angel of the Lord. I'm speaking to you. I am God. I am the Son. I am the Jesus. Also, bonagala later. Angiti yabon. So I am the. Na le na kuchwa the angel of the Lord came. Mina ngasenga understand good. Uche so wehi. Angiti yabon. Jengo ba uyes ange injela. Lipleli kama epiphanes angsas normally right in the kamengi show. Ugu bonagala guka Jesus engaga abise nyamen like Melchizedek. Angiti yabon. Like the angel of God as a statue, like the angel of God. Kukitiyo, like the angel of God, kubo bonkabani. He comes kuJoshua ephethe inkemba as the commander of the army of heaven. So you've got to be able. So when it comes to izinto ze leadership, ngeke athumele ingelo zengane. Ngiyaxolisa ukuthi ingane.
Yangichaza.
Uzothumela another leader.
Yeah.
Angithi yabo because intercessor is a negotiator, so a negotiator kwi level ye leadership. So I must uNkulunkulu says I must send a leader to speak to another leader.
Okay.
Although the leader does not know ukuthi I am a leader. Kodwa izulu liyazi ukuthi wena you are the leader for the hour. I hour lincane kakhulu. You are the leader for the moment, you are the leader for the hour, for the time. Angazi ukuthi sibizana kanjani mase sibizana.
Season yam.
Yeah, season yam and all those things. But when you are afraid, because our circumstances, atama midiana are over us, where is that God? Ogukulunywa ngaye kuthiwa wayenze izinto ezithize. There are times when uNkulunkulu engabonakali ngempela. But njalo uma engabonakali, he's only looking for a person angamsebenzisa. Because ngeke avela to patch in into the world of the material. He's not going to barge in into the politics as a Babylon.
Okay.
But he needs somebody angangena ngaye kwe Babylon. So uangena ngo Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel. So nanamhlanje he wants to barge in Israel usukhalile because immediately abantu bekhala kuNkulunkulu they come back into the kingdom. He wants to bring them back. But he can never cry uma abantu be he can never come and angene izindabeni zabo bengazange bakhale. Sengiyashumayela ngisafundisa. It's like I'm saying if kukhona abantu abakhalayo even noma uGideon ekhala ngokuthi asisazizakali sine history enkulu kanje kodwa akekho othi uNkulunkulu wami. Usually we say baba send ama leaders, baba send abantu ozobathuma and then kodwa ungasendi mina. Angithi yabo uNkulunkulu angathi angakhetha abanye, angathi angakhetha abanye njengoMoses, angathi angakhetha abanye no ubani uJeremiah naye angathi angakhetha abanye. Iningi lethu lithanda ngathi angathi angamvusa umuntu. Okay, asibuyeke size ku
kwenziwa yini lokho, kuyithoba noma mhlawumbe ukwesaba?
Ukwesaba ama circumstances akusikona ukuyithoba. Akusikona cha. Cha ngabe ngiqamba manga. Akusikona ukuyithoba.
Okay.
Because isimo sithi uzofa. Vela yikho into eniyona. It's how you respond to the problems.
Okay.
You see ucashe ngoba esaba hayi ngoba eyithoba. So my sifika the angel of God. If they can remember ngoba ngithanda ukumbiza ngoJesu, I'd like to call him ngaleli gama esimbiza ngalo manje. Mayifika angel of God ifika ikhuluma naye, ayikhulumi kuyena ebugwaleni bakhe.
Okay.
Ikhuluma kwi hard drive yakhe.
Okay.
Ithi uzongikhumbuza ukuthi thini, ithi oh mighty man of valor.
Yes,
isiZulu ithini, ithi qhawe iqhawe linamandla. Now iqhawe linamandla licashile. Angithi yabo
igwala
ya ivala lo coward nana. Angithi yabo so yonke into yakhe says hey iyabheda into yethu. Yonke into yethu iyabheda and then ma bekhuluma kukhona lalithi and then the Lord said to him and yet ngenhla kuthiwe iangel Lange zansi ngiyaxolisa moNcwele ungathi ukhohle ukuthi angel of God wayiveza angithi yabo wayiveza ukuthi this angel of God is actually the Lord angithi yabo it's just that uvele enyameni ethunyiwe ethunywe ubaba if you can remember encwadini yesambule that is where ubani ozosiyela kwase kuthiwa ke akekho akathola lo wakhala uJohane wabheka phansi kwase kuba khona enye yama elders yathi ungakhala ingane kaZebedeu the lion of the tribe of Judah isisukumile meaning uJesu is the sent one angithi yabo that is why a letter yena so bese kuthi ngezantsi the Lord said to him then you realize ukuthi that angel is God njengoba kuthiwe iangel kaNkuluNkulu yayise sihlatheni esivuthayo and then the angel says I am the God of the so akakhohlwa ngomoncwadi ngenzela ukuthi abantu ba ngenzela ukuthi abantu ba understand ukuthi ufike wavela as the angel kodwa mase khuluma usekhuluma njengayo uqobo angithi uyabona so that you can realize ukuthi uyena alright now you are afraid you are scared ufuna ukubaleka uqashile kodwa he comes to your place la uqashe khona because he knows what is in you iyahlupa lento la abesethi ke yena ayenze okwenziwa yibo bonke abantu athi mina ngivele emzini wayivele emzini wabona kwa Benjamin ya wayivele emzini kwa Benjamin ngomncinyana khona angazi wabeka kwasha kwacima siyahlupheka sina konke that's the thing ama circumstances athi you cannot. Now I'm not talking prosperity here. I'm not talking ukuphasa esikoleni. I'm not talking about ukuvula ibusiness like I'm talking the nation is dying.
Okay.
Angithi yabo. So he looks for somebody who's got the right thing eyalotshwa from the foundation of the earth.
Okay.
Yafakwa kuyena. So uthi my figure ambize ngemen of valor akhale lo abesethi sengifikile. Well wamthesta ngoba ngifundisi ngoGideon I'm just taking izinto zikaGideon ukuba ngichaze wamthesta uNkulunkulu is very good ukuthi mayise hamba nawe you must believe him totally
okay
there is no way you can please God mase hamba you must please God so you must have faith in him you must also have faith ukuthi ukhona and you must have faith ukuthi he rewards people who seek him diligently so your mindset must change so wamnikeza ithuba lokuthi ngiteste ukuthi ngiyena yini ngempela angithi yabo so wamtesta ke waqeda right abanye bafundiswa kuthiwa in service training
okay
abanye bafundiswa esikoleni abanye bafundiswa in the thing that is why kukho no teacher no trainer
okay
utisha ukufundisa eclassini
okay
utrainer ukufundisa in the field angithi yabo so uJesu ufika la as a trainer
okay
kulokuzayo wathi ke so that before we move fanele sivumelane ngiteste ungibone
okay
wamtesta waqeda so you have the right ukuthi uma uzwa ukuthi kukhona into ufuna ukuyilungisa ufuna ukwazi ukuthi ngihamba noNkulunkulu ngempela so you can okay ngiyabukhumbula ufazi bakho wathi acishe iglobe phambi kwakho angithi yabo that was exactly you were in the battle you wanted to do something ngaleso sikhathi but you wanted to make sure ukuthi ngihamba naye so if wena uNkulunkulu wami ukhona la cisha le globe yacisha iglobe then you stood up so this is what God is saying to Gideon he's saying to Gideon ngiteste ngibheke ukuthi ngiyena so that mase sihamba sizohamba sixoxa as friends angithi yabo okay right kwenzeke abesethi uNkulunkulu sesiyahamba siyohlasela ke manje semfuna uunderstand ngoba kuzoba nenkinga hamba wabiza abantu wabiza before ngifike kuyohlasela ngifuna ukuza ngala for you ukuthi umlalele uNkulunkulu wazi ukuthi ungikhethile ngempela uGideon goes out uthi uNkulunkulu hamba ungibhidlizele leli altar likaBhali musulibhidlizile bese uthatha lo nkulunkulu wepholi ngicabanga ukuthi uashera lana bathu 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 nkulunkulu wepholi ngala ya uthathe lo nkulunkulu wepholi uphihliza ingu lokuzana bese ubase ngawo uthathe inkomo uyibeke wenza umnikelo okay kanti umfake testini enzima angithi yabo wayenza leyo nto wayishisa inkomo wenza yonke into ngiyacabanga ukuthi khona la yenza khona umnikelo yathinta ingelosi yahamba yakhuphuka ngayo leyo nto bavuka abantu ekuseni abakhonza ubhali you can't be a leader if there is no opposition so you must understand that ukuthi there will always be opposition you must enjoy
kube it's a normal baze bathi akusibona ubuthebelela
akulula the only time we will know ukuthi uyi leader is when things go wrong you can't be a leader etafuleni sidla curry and rice there's nothing to lead angithi yabo it's for us to age so inkosi yayisithi bhidliza lena bavuka abantu bafica uNkulunkulu wabo naba ngithi vele baphumile kwikingdom sebekhonza uNkulunkulu wamaMidian bathi ubani bathi sizwile kwathiwa uGideon ingane kaJoash kwathiwa ikhiphe siyibulala ubaba wakhe waphuma wamangaphandle wathi inini nilwela uBhali bengicela ukuthi bazalwane uma kuNkulunkulu le ngicela ayiphendulele now I'm thinking of uGideon with his fear although esebonile asikubeka ukuthi it's not easy just to grab faith in one time we understand angithi yabo kwathiwa ke akabula wayeseqhamuka kubaba came like uJethro efika kuMoses yeah waseyo kubaba akayiphendulele no angazi ukuthi kwenzekani kodwa akekho waphindophinda uJethro ubaba wakhe wayesemshintsha igama wayesethi uJerubhali
okay
right so wamshintsha igama wathi uJerubhali meaning ganyuka njalo angithi yabo now he has 40 battle yakhe yokuqala usaya kwenkulu yokusiza isizwe usaya kwenkulu yokusiza icompany yakhe ne company yaqashwe kuyona usaya kosiza ieconomy ye country usaya njengo Joseph usaya kosiza administration yase Babylon njengo Daniel angithi yabo usaya kweni kodwa manje you've got to go
ama stages
ukufanele ahambe ngawo ma esephuma ke esephuma osethi uNkulunkulu asambeke siyobashaya ke manje uGideon alande kuqhamuke 32,000 wamasosha aqale khona la ekhaya kuze abesebiza yonke indawo kube 32 I'm sure uGideon must have thought I am anointed. I am the man of the hour. Angithi yabo
ngilandelwa ibuthe lingayo.
And asinjalo yini?
Asinjalo.
Ngisho thina ke. Asinjalo. The more abalandeli bebaningi the more we think is in the anointing.
Yeah.
Angithi yabo.
Baze bathi kuthiwa a crowd noma a number doesn't lie. Baze bashaya.
Yes. But yeah, statistics don't lie. Statistics don't lie. Angithi yabo. So I number mase zingaka athula uNkulunkulu athula izoluzeka le nto. Ngizoyiluza I leader yami.
Sure.
Ngoba immediately behlula ama media nebe u32,000 bazothi amandla ethu. Angithi yabo. Because uNkulunkulu must protect his legacy, must protect his igama lakhe, must protect i glory yakhe. Okay? Then abesethi Gideon awungisizi. Awutshela abantu abasabayo baphindele emuva. Ngesikhathi kwa ethi abaphindele emuva awu zazikhona ezaziye ngoba zisaba ukuthi zizophoxeka
tete.
Wena uhlezi wena
amanye amadoda zempilo.
Zathi kusho yena asivele siphindele emuva because you may be in the war nabantu who are not with you in the war. Bakhona empini banawe ngesidumbu ngoba fanele bahole on Friday, fanele bahole ukuphela kwenyanga, but they are not part of the vision. Angithi yabo. If they can get a chance to get out, they will get out. Yilaba abantu abazokushiya njengo Lord.
Oh yeah.
angithi yabo yilabo bantu okufanele bazokushaya athi uNkulunkulu okay writing sacela ukuthi abaphindele emuva baphindele emuva angazi ukuthi kwasela abantu abangaka kwasela abantu about 11,000 or 12,000 kwahamba 12,000 kwasela 20,000 ne yes unakhona lapho wabona ukuthi baningana baningana wasethi bahambe bophuza amanzi ezinye zaphuza ngomlomo ezinye zabamba ikhali ngapha zaphuza zavele zaba u 300 lezi ayithandayo uNkulunkulu wasethi lalelayo laba abanye ngicela ubaphindisele ekhaya ubatshela ukuthi abahambe ngoba ngifuna ukukutshengisa ukuthi ama numbers kumina awasho lutho awakazi asho lutho kama numbers kuNkulunkulu ngoba no 12 wakhawushiya proportionally nomhlaba you would not think ukuthi mina nawe ngabe sihlezi ngo 12 kwa minus 1 walanda omunye umuntu wazomfaka la kulo 12 wamnikeza the whole world lo munyu 11 wawubeka nje kwa Jude okay right now uNkulunkulu ama numbers awakazi asho lutho it is not by power not by might kodwa but by his spirit angithi yabo so uthe uNkulunkulu mangabe esebona ukuthi okay right sebe u 300 let's go now angisho ukuthi futhi when the odds are stacked against you your faith moves up
okay
you do only two things you run or go forward
yo
so now sengiprovekile ukuthi uNkulunkulu uhamba nami uNkulunkulu has ready hard drive yam he knows ukuthi angiyukuba novalo noma nginovalo ngizoya phambili there is this thing engayifunda ohlelweni okuthiwa itakalana ukuthi I courage is not the absence of fear kodwa okay. Courage is the ability to move forward phakathi nefear
okay.
Angithi yabo
okay.
ama Israels singasho sidumisa uNkulunkulu sithi uNkulunkulu wavula ulwandle sina sithatha njengokuthi wavula ulwandle kodwa think umuntu obehamba kunodonga lwamanzi ngapha
amanzi wabona ukuthi
kunodonga ayanyakaza ayanyakaza if you can think angicabo if you can think ube iloyo umuntu ungabe uNkulunkulu ube iloyo umuntu ukuthi ngabe uhamba kanjani uhamba ubona ushaka ehamba lapha
ubone nomkhoma
ubone nomkhoma ngapha ucabanga ukuthi uzovela athi folo kohlo angene ngaphakathi uhamba uziyophuma ngale kolwandle so if you can think uNkulunkulu ufuna uhambe uthemba ukuthi lo shaka ngeke ukwenze lutho lomkhoma ngeke ukwenze lutho whatever ngiyibonayo lana ingeke ingenze lutho ufuna uhambe uhambe unyathela angazi ukuthi ngizothi ubeke kanjani kodwa uhambe kahle so that i glory zoya kuyena at the end ungesabi isitifiketi i award iza kuwena angithi yabo i crown iza kuwena yena uzobe livele eqashile njengoba nasho lwandle ubeqashile besibona amanzi kuphela evula ilokhu zayo so naye ke wathatha lo 300 ngesikhathi ehamba nalo 300 you've got to have faith ukuthi uNkulunkulu la kimina kulotshiwe ukuthi ngiyumholi he would not have chosen me I'm short I didn't go to school I am this and this and this because umholi fanele kube umuntu osabekayo if you are angazi noma ngabeka ini kanje but if you are kind of a guy from Hollywood we don't trust you ukuthi ungaba yileader angithi yabo this is what people think like njengoba bakhetha uSaul wayemude zonke insizwa zayigcina la ehlombe lakhe but when he chose the man of his choice kwakungumfana omncane olusa izimvu angithi ayibo Lord so uNkulunkulu ufuna wazi ukuthi uyinto engekho kodwa uma ungivulela I can make you a great leader ezodlula abantu abade abalapha yana so bahamba ke although ungazange ke ngibe ngisafika ekufundeni ukuthi benze njani kodwa I think uNkulunkulu bazowina ngamacilongo nokuphahlaza lezi zinto yeah wenza kanjalo they never fought a war abangasho ukuthi bayiwina bayiwina ngendlela abangazange bayibona uma sebebaxoboshisa babebaxoboshisa sebehluliwe angithi yabo sebehlulwe uNkulunkulu emfihlakalweni now Let's come back. I don't know how far we're going to go.
I'm going to go to the house. So man,
yes, I was listening to the controversial preacher, Umufi OTB Joshua, talking about how to stay in focus.
Okay.
He says, in you pray and you don't listen to what God says to you, and you don't hear, he actually tells you. But because you keep on focusing enkingeni and not focusing ekutheni utheni ngesikhathi uthandaza. Angithi yabo. So I say controversial because abantu, but when he teaches baba, I come mina baba umsomi ayayithanda imfundiso zakhe. Okay, right, ngiyayihlambulula. Okay, right.
Yes,
right. Uthi ke uma uNkulunkulu does lento ishoyo, he tries by all means ukukukhuphula. Okay. My prophecy, okay, for my church and oh no, for my ministry, not Ibal. Okay. When I say ministry, ngikonde gift. Unkulunkulu anginikeze yona. Right. He says 2022 is for building waka ukwakha ukududuza nokuqongisa ibini. Simple. For 12 months, multiplied by 52 weeks, right? I'll be doing that. I'm not going to do anything as
okay.
I'll be doing that because it's easy.
Okay.
The whole book is about that.
Mm-hmm.
Now umthatha ngamabomu ukuba athi buka ngisho nabantu abangekhe eduzane, I give them a confirmation ukuthi kuzoqhamuka umuntu, right? Ozosiza isinkwa senze njani awusichazi
isinkwa kuphupha ibona la azolwa nabo but omunye uthi ngiphupha isinkwa seqhamuka ngathi siqhamuka elokhu kwama yama Israel izoshaya icamp la camp ekhona ama Midian yes zashaya shaya itende la khona wayesethi lo how wena ubonini ukuthi uJehova unikele ama Midian esandleni sa Gideon ayikho nje le nto lo Gideon uzosinqoba nje straight
one sebe yazi ukuthi uGideon you see they know you are coming it's just it's you you don't know. Number two, agatumeli ibom isqua imkonto inkemba what he sends bread. Mhlawumbe ngabuye ngisho ngithi that uNkulunkulu will always send the sent one.
Okay.
Angichabo. He sends uJesu who is the bread. Esa qhamuka phezulu. Angichabo. He sends the bread. I guess it is kulume ngale yankosikazi eyafica uJoshua. Inkosikazi eyafica uJoshua yathi sizwile ngemisebenzi yenu eyaseJericho. Angithi yabo?
Yes, yes.
Ngesikhathi ithumba ama spies awuthu. Inhliziyo zethu zincibilikile. So when he sends you, he puts fear of you kubantu oyoma nabo. Idignity phambi kwabo yakho isikhulile, iglory yakhe kaNkulunkulu phezu kwakho isikhulile. It's just that you are the only person ongayazi nongayiboni. So that is why wena you are forced ukuthi ulide by faith. You see, because if you don't do things artisans, wena fanele uzenze by faith. Angithi yabo?
Oh yeah.
Like I'm going to do it by faith. Three words. Yakha uyatutuza ukungisa mina sengumprofeta.
Yeah, exactly.
So when I walk on the 1st of January, I prophesy one way.
Mm-hmm.
One way. So he wants me, he doesn't want me to think, am I a prophet?
Mm-hmm.
He doesn't. When have I ever prophesied ngelinye ilanga?
Sure.
All he wants me to do is Obedience is better than sacrifice. So in other words, you must obey what I'm saying to you. So those are the things engifisa ukuthi uNkulunkulu siyibone. So ngesikhathi benze njalo wabanciphisa and they won the war. But kuze kube namhlanje iglory ayikhe embongolweni. IkuNkulunkulu kuthini sesifunda iBhayibheli. Kodwa during that time ngesikhathi enqoba uGideon iglory yayisembongolweni yayigitshelwe uJesu. Angithi yabo. So that's the most important part engifisa ukuthi whoever is afraid and say I can't do it. Lento ethi I can't do it. Uvalo lwakho. Kodwa uze wayibona what I can't do it because I hard drive yakho says you can do it. Ingqondo ithi you can't do it because I hard drive isishilo ukuthi you can do it. Angithi yabo ngeke uphikise into engekho. Uphikisa into ekhona phakathi kuwena. Usuyizwile futhi. Usuyizwile but uyiphikisa ngoba ikhona. Kukhona into esesikhula sisitshelana nga kuthiwa i fake ayikwazi kuba khona ungqo engekho. Angithi yabo so i fake kangqo. Angithi yabo so when the mind says I can't do it, it means something inside you has been built in ukuthi wena you are the person of the moment, you are the person ukusolva lento kodwa ingqondo ithi cha. Once immediately kwakhona lempi, choose the positive side. Choose the God side.
Shule ngamanye amazwi lokho kuyiqiniso kuvusa lokho kuyifake. Umesane lento mayethe uNkulunkulu uzoyenza into mase kufika lokho kuthiwa ubani wena ongayenza leyo nto le. Sifanele ubuyele lalele lokho kuqala ukuthi.
Yes, fanele ulalele lo asebenzise leli gama elithi lalela lokho kuzosiza. Angithi yabo lalela lokho kuzosiza if kuqhuma ipipe. Awuyena uplamba. Kodwa akekho omunye uplamba khona. Wena wedwa one sellotape ethizeni engabamba for a time being, engabamba lamanzi ukuthi angagcwali yonke indawo. Ma ingqondo izothi okokuqala uyena uplamba. Okwesibili le sellotape izoqhuma ngoba ipressure yamanzi inkulu. Once is a qhamuka zaningi lezo zinto. Just go and get the sellotape. Sellotape as it is. Sellotape. Rola leyo nto. Besu bambu uti nguti 911. Bayo fika kusenjalo. You get into an accident. Ufiku muntu inyawo zipege eleni kwenzeke kanje. Do something. Mpambi sisu. Do mouth to mouth resuscitation. If you can't do it, ngoba akekho umuntu trained la. Kodwa lo muntu cannot die you can't. That's when you see ukuthi I can do this. Until you do it, you'll never know what ngiyakwazi ukuyenza. But if you try to do it and you fail, then you learn how to do it better next time.
Wow. Yeah, no. Siyakuzwa. Kuyazwakala. Sifunda okuningi la kulokhu kuGideon ngempela. Kusho ukuthi ungayibuki wena, buka uNkulunkulu wakho. Ngoba kusho ukuthi already into obizele yona seyenzekile ukuthi wena iba ingxenye yayo.
Yes. May I use ilokhuza ngiyathanda ukquote abantu bese ngiyababiza amagama yabo. For security reasons yabo angifuni ukusebenzisa izinto ezivezwa abantu. Ulungile wakwanxumalo. Yes. Wathi yonke into eyenzeka kuthini? uNkulunkulu press uplay kwi tape ekade yatheshwa. So thina sithi makufika isikhathi sokuthi wena manje a press uplay and then it plays kodwa kona it was played ungakafiki emhlabeni so that you can see ukuthi ha I can do this. Oh kukhona enye part engikhohlwayo ukuyibeka la uNkulunkulu khona ilanguage ayikhulume ngo Abraham, right? Izwe engikunika lona, izwe engikunika lona, angithi yabo. Lana he talks about hamba yabo siyohlasela yabo abesethu zokwenza kanje kanje abesethu have I not sent you. Angithi yabo lento engifisa ukuthi bayibone abalaleli yokuthi ma it have I not sent you, he means ufika kuwena, he has already sent you, so wena uzotshelwa ukuthi already ukuthi lento izokwenziwa ubani igama lakho libhalwe lapho so I have sent you uNkulunkulu utshela uElijah uthi hamba uye endaweni eZarephath eh ngibekile lapho yo unkosikazi umfelokazi ozokondla angithi yabo uthi I have told lo loya yamayefika kuyena akazilutho angithi yabo so ukuthi lo nkosikazi ukuthi akazi kodwa ukuthi uyena ozokondla umprofeti sekulotshiwe so uNkulunkulu has already told her nalona kuthiwa have I not sent you. So everything uNkulunkulu speaks to them, my Zobatuma, in the past tense, which already I'm only pressing uplay. Already mina saying he says he prepared, is it?
Angithi sengikhumbula manje ukuthi uNkulunkulu ukhuluma noMoses uthi sengithumele uAaron
ozoba
yilokhu
yakhe ozoba umprophet wakhe engakakhulumi noAaron asizwa kuthiwa wake wakhuluma na angithi yabo there are things let's talk about the hard drive right the hard drive uthi uElijah kuphila kaJehova engimimphambi kwakhe ngeke linizwe izulu for 3 years kodwa asikaze sizwe uNkulunkulu emtshela angithi yabo asikaze sizwe uNkulunkulu emtshela so ihard drive is telling him. Angithi yabo is telling him kukhona izinto ezidepositive if I can say close nalokho there are things ezideposited kumuntu phakathi ezihlala ihlale zithi mangabe isikhathi sesifika zisukume zisukume zime ngeenyawo uhluphe kunzoyenza kanjani ndizoyenza kanjani angikaze ngiyenze nginje bamba lokho kusukumayo do that then you are a leader my son. One poem says if you can keep your head when everybody else loses their head, then you'll be a man, my son.
Yo,
sengiyamake lapha ngazi noma sesiqedile.
Ah no, siyabonga kakhulu. Yo, Nkosi yami safunda okuningi kulokhu Gideon ngempela ukuthi uNkulunkulu mangabe enza into usuke seyiqedile leyo nto leyo. And uNkulunkulu mayifuna ukwenza into ngawe, kufanele ukuthi uvumelane naye ngoba vese siyawakulungiselela ngaphambili.
Yes. Yo. That's a great revelation. Eh? It's done. I'm only on the tape. Yeah. Izulu is looking at the tape.
Yonke into is depositive hard drive.
Everything is downloaded.
Umuntu mayikhuluma ivuka la.
Yeah.
And nanokuthi uNkulunkulu akanawo ukuthi umJuda lo yini. Cabanga lo waphupha iphupho lesinkwa.
UMidiyani noma uSiriya.
UMidiyani.
Yeah, uMidiyani.
Uphupha ngo-Israel uyazi futhi nalokuthi lisho ukuthini.
Yes. Hayi lapho ke when it comes to gift kusebenza ngisho imbongolo. You don't have to be anointed of God. Ungatshelwa ingane encane engaka ikutshela ingane ingazi nokuthi ikutshelani kube wena okwazi ukuyibona ukuthi nansi ingane ingitshela into ejulile into ebengiyibuza kuNkulunkulu because there was nobody else to tell you. The only person who was there was the child.
Angazi ukuthi uNkulunkulu singamkholwa kanjani or singayamukela kanjani lento ukuthi ngempela uNkulunkulu ngoba we always ngabaza him eyintweni.
Yeah, there is another preacher who defined faith this way. What if faith is the total abandonment of self in the hands of God?
Yo.
Yabo total uyedwa uyinkinga abandonment hay kunzima kakhulu ke lapho. In other words you just sleep in his hands and then let him do what he likes.
Sithenga ku Paul wathi akusey mina ophila uyena ophila kimi.
Yes, you must die and then he uses your body. U Paul was too deep. No Peter was washuthi nifunde
ngilangazelela ukuthi masekhuluma nga.
Yeah, ngiyabonga kakhulu bazalwane. Ngiyabonga kakhulu ukulalela bazalwane. I'm telling you, you are leaders. Ngicela ukusho ngabaqonda ngibatshele kanje ngibatshele. Guys, you are leaders. I problem nina nifuna indawo enizolida kuyona. I problem abantu bafuna ukuthi abone umuntu ewu principal ethola ama distinctions naye afise ukuba u principal athola ama distinctions. That's not the way. There will come your time. There will come your time la uzobona khona ukuthi this is my place, this is what I should do. So once you are taller leyo nto ukuthi nansi into engenza, stand up and do it. O principal obethola ama distinctions uyobuka wena ngoba this is your time angithi yabo this is your moment and also this is your space akekho umuntu ongangena kulesi space wena wedwa ongena kuleso space so I say totally abandon yourself in the hands of God and thank you Lord.
Amen. Bakuthola abafuna ukuthola kwi social media nalawa uthinte kakhona.
Instagram, do I write on Instagram? Finally go to Instagram, finally go to Tombe City. Instagram singila Msomi, right? Kwilokuzana kwi Facebook SP Msomi. Or you go to ama pages ami, you will find Maypet Maypet Coaching and Development. And then Maypet marriages. Please, bazalwane futhi, I want to talk about leadership and marriage.
Okay.
Because ngicabanga ukuthi amanye ama subjects, ama sub subjects.
Okay.
Marriage and leadership and money, leadership and umshado.
Okay.
Those are very crucial things a destroyer ama leaders. Okay. Yes. Thank you guys. May the Lord bless you.
Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu baba. Thank you very much. Ngiyakholwa ukuthi ukutholile, uzwile, ubusekile and I'm telling you every Friday will never be the same again. May God bless you until we meet next time. Tshela nabanye ukuthi balalele phela ngama Fridays. Uyazi na uhlale sikhona sikhuluma e Leadership Academy. Your life will never be the same again. See you next time. Bye bye.